ngixolele ophepiso ngizalele ifama emountain dog ngakapukade ndakhulela khona ndafunda kwelacala ndeza e-Hogsback esikhululweni around 2011 kuba hobito nangiqala ngo-2011 ngonovemba esikhululweni kuba bendifuna uphangela apha e-Hogsback ndafumana indawo yohlala ke ngoku apha esikhululweni but ngoko isikhululo ibiseyindawo encinci kakhulu kubona uba kuyasokholo esikhululweni iinto ezinintsi abazifumani i-Hogsback ineendawo ezithu kukho i-ball point inkulu kunesikhululo and i-ball point ingathi yeyona ndawo isapotwa kakhulu ngurhulumente nabelungu so ndathi ndizawungena kule komiti ukwenzela into yobana isikhululo naso sizofumana ikhwali ne-ball point uba ngabana ndihleli ndingenzi into ndibe ndinazo iplani isikhululo sizawuphela singafumani nto so ndaqoma mandingene ukwenzela into yba bafumane yonke into ngexesha kula mangcwaba alapha esikhululweni ngoku abe siye kusafukhona saye saphawula before uba kukho amangcwaba aye lapha ayesetyenziswa ngabantu balapha bakudala njengoomama umlumbi tat unkantini uhlala ejume abazali babo bangcwatyelwa apha then into enzekayo ke ngokomane sibuza ukuba kwenzeke njani ukuze bona babe abakwazi ukuya phaya usafukhona ke abavumele into yoba bangaya bokwenza izinto zabo pha emangcwabeni ebazalini babo saya kusafukhona thina last year ngo-October sawucela usafukhona wasidibanisa nospeaker kawakhe utata umrhasule owasixelela direct into yokubana asizukwazi uwavula la mangcwaba
ya intle yole ndawo uhlala into nje asinazinto zintle so uhlala nje ngolu hlobo ayinaba yiholo yabantu into enje yaqonda ufika nina nizawungena njani kwindawo enje yabona sibe neholo ke ngoku elilelethu esithetha izinto zethu namangcwaba wethu uplantwa ipine phezu kwabo ootatomkhulu bethu ebona ke then ke zezi zinto ke zisikhathazayo nam uyandibona mosendisecicini lokuya phaa emangcwabeni ngoku nam andifuna ulahlelwa kwenye indawo ndifuna ulahlelwa kule ndawo ndihlala kuyo nabantwana bam
okwangoku abantu siyabacelela ezilalini funeka uqeshe imoto usuka apha uyotsho ezilalini uba banintsi siyaqesha nebhasi kukude kakhulu kukude kakhulu yile nto singafuniyo uphinda siyongcwabela phaya kulona unyaka asifuni uphinda xa kukho umntu oswelekileyo oyongcwatyelwa phaa ezilalini ufuna ozawusweleka kulo nyaka umntu singcwabele phaa usafukhole efuna engafuni sidiniwe kulinda sidiniwe kuthetha nosafukhole noko kudala sicenga sigqibele silucenga ke ngoku kulo nyaka ozawusweleka siyombeka emangcwabeni wethu enye into bendinqwenela ukuyenza endiplana ukuyenza yindawo endizawuhlala kuyo like u-old age home hlale kuyo nabantu abakhulu ndibaphekele ndibaphungise sincokole ndibafundele amabali bandibalisele amabali wabo wakudala nendincwase nento yobana senzelwe iholo lethu le-community libe lihle libe semgangathweni ngoba ngoku alibukeki kakhulu kakhulu ndiyathanda uhlala apha ndiyabathanda abantu bam bayandithanda bayaxhwithana wonke umntu ufuna ndijonge kuyo